kwan bɛn so na bɛhwɛ aseɛ asie sika? Wotumi ahwɛ aseɛ asie sika ɛberɛ a wayɛ budget a ɛboa ma wotutu wo sikasɛm yie na afei wobɛgyae nneɛma a ɛnhia a wobɛtotɔ. Wobɛtumi ahwɛ aseɛ asie sika wɔ sikakorabea ɛwɔ savings account mu. Afei wobɛtumi ayɛ nea yɛfrɛ no fixed deposit no bi anaa wobɛtɔ treasury bill. Afei, insurance, sikasie, nhyehyɛ ahoroɔ nso wɔ hɔ, ne nneɛma ahoroɔ pii a wobɛtumi ayɛ sɛ wobɛfiri aseɛ de sika kakra a wobɛnya no bi asie, na wonni mmoro nea wonya so.